Ya, molweni manqonqo. Noko bendicimba izolo sakuyenza qhanda bonto baye bambalwa abantu abakhona abamameleyo. Ndinethemba ke into yokuba noko sonke simamele and siyiseyive le nto, siyigcine le nto ngoba noko uhlala umane uthetha izinto xa kufike lo naye ayifune athi ewe lona ithuba liyeza into bencwadi ezawuphuma ngembali yabathembu namangqongo. Umthembu nomngqongo yinto enye. Mandiqale ngembali yabathembu ngoba soze kubekho umngqongo abathembu bengekho. Ukuqala ngokuthetha ngesizwe sabathembu ngoba sisisizwe, mandicacise nje into enye. Abantu ndiyabona bayabhidakala, banento yosidibanisa namaXhosa. AsingomaXhosa thina abathembu. Yiyo le nto eMpuma Koloni uva into kokubana kukho ikumkani yabathembu, kukho ikumkani yamaXhosa, kukho ikumkani yamaMpondo. Ayenziwanga nje laa nto, yenziwa kuba ezi zizizwe ezahlukeneyo. Into ebhidanisa ebhidekisa abantu yintoni? Le nto intetha isisiXhosa. Bacimbe fama inoba sonke singamaXhosa. Pha kuthi eMpuma Koloni akhange kufane nakwaZulu apho uShaka wadibanisa konke wagqiba wathi nguye yedwa qha ikumkani kwaZulu Natala. Yiyo le nto uva amaZulu kuthiwa ngamaZulu, akukho nto bayithini kuthiwa lo uthini ngamaZulu. Kodwa naphaya zikhona izizwe ayingoba ngamaZulu but bangamaZulu ngokuba banyanzeliswa nguShaka wafaka wabenza amaZulu. Apha kuthi ke behloniphene khange siyenze loo nto leyo uba sithi xa silwa namaXhosa ngapha okanye abathembu besilwa namaXhosa okanye namaMpondo. Athi ke ngolo yisi lo yafakwa phansi kweso sizwe. Hayi, yiyo le nto ke nangoku sithina sisisizwe sabathembu nothi samaXhosa. AmaXhosa aodwa, abathembu babodwa. Mandiye kwindlukaba yabathembu, asuka phi abathembu? Abathembu basuka eGreat Lakes emantla eAfrika. Abasuki phaya bengabathembu, basuka pha bengabambo. Abathembu ngabambo, le nto imenza bahluke phakathi kwamaXhosa nathi namaZulu ngoba umXhosa uZulu amaNdebele bazalwa ngutata omnye uNguni ngamaNguni. Lo gama apha kuthi thina bambo, utata osizalayo sohluke ngezindlu. AmaMpondo, amampondomise, amaXesibe, amabomvane, zonke ezo zindlu namahlubi zizindlu zambambo, kusahluke ngootata. Utata waqale wemka emka kubambo eshiya abanye phaa ngasemva. Ngutata ekuthiwa nguZwide nguluzala indlu yabathembu. Ize kwelinye icala kule ndlu izala amaMpondo. Umata kutata okuthiwa nguSibiside. USibiside bengumninawe apha kuZwide. USibiside waye wazala yena unyana wakuqala uNjanya. Walandelisa ngoDlamini. UDlamini nguluzwe lamaSwazi phaa eSwatini. Ize walandelisa ngoMkhize KwaZulu Natal. Mhlambi ke ngoza kothuka uMkhize uthini ngowathetha isiZulu. UMkhize uthetha isiZulu ngento yoba wayengumbo kodwa ngexesha likaShaka naye wabethwa wafakwa kwisizwe samaZulu engongomZulu ngabambo. Mandibashiye ke abo. UNjanya nguye ophume ngapha KwaZulu Natal wahamba wazotsho kweli cala laseMpuma Koloni kwelumZimvubu wazala uMpondo noMpondomise noXesibe noNomafu. Nomafu yintombi yayizala amabomvana. Masiyishiye ke le asiyo yethu qha, ndifuna into yokuba niyazi into yokuba ezi zizwe zizonke ziyazalana ezi. Masiye apha kuthi kuZwide. UZwide masingamphazamisi noZwide wakwaNdwandwe. UZwide wakwaNdwandwe kulo wayesilwa noShaka, bancinci abantu, abantu be-18 centuries ebo, kukufana kwamagama. UZwide uphumile eGreat Lakes esihla ngeNile kule ndawo kuthiwa yi-Egypt. Wemka apho kubezophuma ngaskoma iEthiopia. Ukuthiwa waphangala la apho, waduka apho, wasweleka. Sele enonyana, onyana gama kuthiwa nguMalandela. Hayi uMalandela lo wamaZulu. UMalandela kukufana kwamagama nalapho. uma landela naye uye wehle ehlange Malawi ingcwaba likamalandela kuthiwa lilapha phakathi kweMozambique neSouth Africa kwindawo kuthiwa kusefarazela kwi-border between iMozambique neKwaZulu Natal. Masikhumbule into enye ke bathimbu sonke be it amaXhosa lento nje masengamaXhosa ngoku namaZulu nje masengamaZulu ayingoko ngaZulu kuqala engamaNguni sonke sifikele kwaZulu Natal. Ningayibhidanisi into kaShaka. Asifikanga phaya kukho uShaka. UShaka ngumntana uzalwa ngo-1790. Thina ufika kwethu kulaa ndawo isemsinga. Sifike thina phaya kungekafiki nesi sizwe samaZulu. So wonke umntu okhona bhithi umSuthu, bhithi ongumXhosa lo ngubani sonke sifikele phaa ngenxa yantoni ekwaZulu Natal ikwibhoda yalamazwe. Siphume ngakuzo ofika kuyo le ndawo safikela kuyo and ibinendaba inamanzi kuba singabantu bolusa inkomo. Mandiyeke ke leyo ndize apha ke ngoku uMalandela. UMalandela uye wazala ke ngoku yena uMbulali. UMbulali wazala uNjanye wazozala ke ngoku uThembu. Kulesi sithuba ke ngoku baye bawusuka besuka kwindawo ekuthiwa iMbabane kweSwazini. Ngela xesha kwangekho ndawo kuthiwa iSwazini yayiyimbumhlaba omnye lonke kwezi borders. Basuka phaya bawolibangisa kwindawo kuthiwa kuseMsinga kwaZulu Natal. Nalapho uShaka akakazi uzalwa even oyisekaShaka akakazi uzalwa ngoko. Ufikile ke phaya kuThembu wazala onyana bakhe ababini. Owokuqala nguMvelase. Lo abanye bathi nguQhudi. Kutheni besithi nguQhudi? Ligama elitshe lisandofika ngexesha lemfazwe zikaShaka mhla xa bezohlasela abaThembu ababesheke phaa ngasemva kwaZulu Natal. Kwakhala intayi laa ntaka laa tyiphu siyaziyo kuthiwa ngumqhadi. LiQhudi kuthiwa xa libizwa ke phaa kwaZulu Natal. Yiyo nto kuthiwa nguQhudi liQhudi xa libizwa liQhudini uba liQhudi. But isuka apho into kaQhudini kule ntaka kule tyiphu ixhwitheka intamo sithi ngumqhagi ke thina apha ngesiXhosa. Xa ikhala ke laa ntaka ikhala iwonisha abathimba nangushaka uyeza ngabathimbu bakamvelase ke abo lo ozelwe nguThembu. Kwindlu yakhe yasekunene uye wazala uNdilo. Emva kubezelwe uNdilo baye bamuva uThembu kunye nomnanyana wakhe lo umncinci uzemva komvelase. Wawela umzimvubu ingcwaba lakhe nali kwindawo xa uphuma apho kwindawo kuthiwa kuseDDs. Waswelekela apho wahamba ke uNdilo ke yena. Wawela umzimvubu ohlala kwindawo kuthiwa kuseMsana. Waswelekela apho uNdilo. UNdilo uzele uNtongakazi. UNtongakazi wazozala uBhumuyi. Wazozala uMncotshe. Wazozala uMdlane, wazozala uJali, wazozala uQhoma. Zizindlu zabathimbu ezizalwa kunye noBhumuyi. Kutheni bengagqamanga nizabothuka, kutheni ningabazi bangabathimbu? Kuthe ngokunqaba kwabantu kwathiwa azizindlu zabathimbu inguMdlane, inguMncotshe, inguQhoma, inguJali. Zizindlu ekuthiwa zimnyama njani? Zimnyama ngento yokuba oomama babo bebengasuki ebukhosini. Loo nto yathetha into yoba bakuxhelwe ke ngoku laa nkomo imdaka bazekwe kwalapha ebathenjini ukwenzela ukuba abathembu bande. Kodwa kwindlu le inkulu inobukhosi loo nto leyo ingalingi yochaphazela phaa. Laa nto ke yashiya ke ngoku uBhumuyi ngoba uBhumuyi yena unina wakhe yayintombi yasebukhosini. UBhumuyi kuye wasuka ngaphaya eMsana walibangise elisuthu kwindawo kuthiwa seQhasha Snake. Neba nabantu bakhe ufike walwa nabeSuthu wabuyiswa waxutha laa mhlaba phaa. Kuthiwa ke kwenzeka ke le nto ilandelayo. UBhumuyi uthe awuthatha phaa laa mhlaba xa sebebeSuthu abakwazi ke ngoku into yoba mabeyolima bahamba bayomcela into yoba makahambe kuba bafuna ulima. Wathi kubo andizuhamba de ndizobe ndibhenselwa ziintombi zabeSuthu. Sahamba ke isigidime sawuthi kwinkosi yabeSuthu into yokokubana yeyi lo mntu uthakazi uhamba kuba ufuna ubhenzelwa zintombi zabeSuthu. Zaphuma iintombi eziyi-15 zisiza kulantsi kakho uBhumuyi sizobhensela uBhumuyi. Yiyo ke ngoku le nto unento esisithakazelo esilapha kuthi sisonke ingakumbi indlu kamngqongo kadlomo nabanye singovela bembenzele isuka kule nto kabhumuyi yoba wabhenzelwa zintombi zabesuthu. Kukho i-confusion ke ethi into kavela bembenzele izovela nodlomo kuba udlomo wayelwe ubukhosi wabe abafazi bafika bebhinqe into ezifutshane bathi babhensela udlomo. No, into kavela bembenzele indala kunodlomo mandidlule. Ubhumuyi uzele uceduma. Uceduma wazala umngudi. Umngudi wazala umngqongo. Wazala untoyi ekunene. Unakantoyi wayengasuki ebukhosini. Unakamngqongo wayesuka ebukhosini intumbi yamampondo. Into othi ke yethe yenzeke emva komngudi ezele abantwana. Kuye kwafika igruphu apha yabantu amaxesile iliqadi likanonzaba elizalwa ngumtshutshumbe umtshutshumbe ozalwa nguntozabantu untozabantu ozalwa nguhlabe uhlabe ozalwa ngubhimbi ubhimbi ozalwa nguthobeja. Asiyeke ke leyo ke yamaxesibe, masifokase kule kamthuthumbe. Umthuthumbe njengoba bephuma phaa baphume bengamaxesibe. Phaya uthe xa ephuma ke phaya njengbelixesibe phe, wathi ulantikwa wasokwa ngenkomo emveni kuba ewulukile, nenkomo yayingukwathi igama layo. Uthe ke awuphuma phaa wayesiya kwagcaleka qha wathi xa ezawufika ezawuwela kweli cala lasemthatha umbhasha wafika kwabathimbu. Bagase bakakazi ukwazi udlula ngento yokokuba amaxesibe ebeka alwa nabathembi ngakumbi unonzaba. So umntu ongumxesibe engafunwa ngabathembi. Waqonda ke ngoma katshintshe ke ngoku igama azithenga le nkomo athi ungumqwadi. Kusesithuba kufika kwaba baye bakhupha inkomo ekuthiwa zezokubusa. Bazinika umngudi into yokokubana bafuna indawo yohlala. Umngudi wabathatha wazowabeka kwindawo ekuthiwa sesigubudwini lapha engcobo ngasexhonya. Wawugqiba wathatha umngqongo wathi makahambe ayobabela umhlaba. Nenini kumngqongo uye wayakhe ayobabela umhlaba kule ndawo kuthiwa kusesigubudwini engcobo. Uthe ngweso sithuba ke kanjalo emva koba wabele umhlaba ehleli nawo ke amaqwathi umngqongo. Amnika inkomo umngqongo, inkomo ezintsundu zodwa. Savela lapho ke isikhathelo sikamngqongo kwathiwa ngentsundu ngenxa yenkomo zakhe ezintsundu awayeziphiwe ngamaqwati emva kowabela umhlaba yangentsundu. Abanye ke bayiphazamisa le nto kamngqongo ingathi umngqongo uzala untsundu okanye untsundu uzala umngqongo. Ngumntu omnye lowo sisikhahlelo untsundu. Masidlule apho. Kuthe kwenzeka ke ngoku isiganeko sento yoba umngudi alahleke kukholeleka kwabanye ke abazingcali ootata abasike sathetha nabo bathi hayi. Umngudi wazibona ukuyoluphala wabona uba unyana wakhe umngqongo akasabuyi makayomphuthuma. Kulapho ke kwababa ke ngokuye walahleka khona wathona kulaa mlambo lo wamangqongo yakuthiwa iqethume phaa embhashe emhlophekazi kuthiwa ke wathona nezinja zakhe. Kulogama ke ngoku untoyi waye wathatha ke ngoku ubukhosi wabuthathela kuyo ngoba kumngqongo akabonakali ndawo. Masiyeke. Umngqongo ke kuye wabeke uhlala namanantsika namaqwathi ngapha. Masilandele ke kantoyi sizobuya ngekamngqongo sodathi sizocacelwa kakuhle ngembali yabathimbu. Untoyi uye wazala unyana wakhe uNtande noZima. Unakantande ibingokuqala kodwa uzele kade. Wazolandela unakazima. Unakazima wazala kuqala wamenza ngokuzima wamdala ngokuzalwa kunoNtande. Kwenzeke isimanga ke kuthe kwakusweleka untoyi kwabanjiswa uzima ngoba ebesemdala. Uzima zangafuneke nobukhosi xa kufuneka kunike untando untande xa sekhulile. Kuthiwa ke kusesithuba kwaye kwafika ke ngoku amatola. La matola ayekhokelwa ngumkhume that is ombathane kunye nomnune ngumntakwabo. Beyofika phaa behamba nomntu osuka embo obaba engakwazi uthetha ke isiqulantika loo language yayithethwa ngoko. Umkhondo kuthiwa ungasetyenziswa ke ngoko kwakusebenzisa ibhunguza. Kuthiwa ngabo ke abafika nento edibene nomkhondo apha ebathenjini. bafika ke bayoba ke ndayo yokuhlala kwathiwa kulanti kakuzima into yoba untande uyagula unide unyangwa ngamadola because uzawubhubha yohlulwa ke indlela le yokuhlala kwakhona bamnyanga kwathiwa makungabikho umntu ubeka umcondo wakhe kwaba bakazima up until adaphile